But you are in the violin, the penitent is a one person's party.
Sure, I'm going to come, my son. What?
Oh, Gonga Kambala, Shiba. Gonga Kambala, Shima Pandin is a window to Razi Akule. It's the full of sales in Dr. Pelamant.
Where's it, my Sharon?
Oh,
but Dr. Razi Ako. If you know what Yakazelena and what Lomzilla Lom cool while it east, so we sell a woman about Fanayana.
I miss a lot. If you know what Lomzilla is still on, there's no tattoo. Hey, Mama's win.
Oh, Sebusatina Pilapan. Ah, no man is a schoolman now. Abafana Ibunje, Abaf is best friends of Lapani Baba operator, who much. So, Lomzilla wait. I'm going to go to the house. Nalapha eXhoseni e-Eastern Cape owawunawo ke ngathi zamandulo enkathi nilwa ngoba phela kuzimpi enkulu manje na sekumele sithole linye ithuluzi.
Hayi ubala lolo
hawu
izomsiza nje ngizomxhumanisa nje kanti indaba ka-Sharon ndodazi ngandikhathazi nakancane uyeleni kumina nje ngizoyixazulula mina.
Okay, hayi sibonge kakhulu, singabonga kakhulu futhi.
Hayi, mani. Iqhubeke nomncane iqhinga kakhulu ngani ngaqala. Ngiyiqhenya kakhulu kuma nje.
Hayi, akuna ukuba mphathe sakwenza ube bra.
Siyabonga.
Silebe kuluma bathi basombamba, yola lebonene nina, kanjela bapenda. Silebe kuluma bathi basombamba, yola lebonene nina,
kanjela bapenda.
Oh.
Unjani baba? Hayi nami ngiyaphila.
Hayi man, yebo baba kunuka. Ufana nobelapha, uyazi wenzeni wena man.
Hawu baba, sowuhlule nje ubutshela indodakazi yakho nje ukuthi uyeze ekhaya. Ucelele ubutshela uFarakhan.
Ya, uFarakhan phela ubaba wengane yakho. Kufanele uhloniphe lokho. Uyahlonipha futhi naye. Yini
enye? Yazi mina baba uyangimangaza. Awukaze wayi approve relationship yami noFarakhan. Wale ngisho ngikhulelwe, zaze sahlukana. Kodwa namhlanje usumkhuluma kahle kanje.
Vela kwela ngintuse ngoba useshintshile manje. Useyindoda eqotho le bengifisele indodakazi yami. Uyakuthanda, usulwayini ukuyibona leyo nto. Ufana kani uyohleza ngaso isikhathi ekuvikela ebuhleni nasekubini futhi angifonele lokho mina fayeka into ngifonele leyo
kumayelana nani
hey man hlula nayo ke le nombhedo lokhulumayo man
usale kahle baba
alala mina ufikela kumele sizokhuluma sizwa
ngizofika
Silebe puluma bete basombamba yola lebolene nina kanjela bapenda Silebe puluma bete basombamba yola lebolene nina kanjela bapenda Yenge silebe khoko bete basomthoko yola lebolene nina kanjela bapenda Yenge silebe khoko bete basombamba yola lebolene nina kanjela bapenda
Come in.
Ngokugama ngothokonto ngihamba nonhlanhla la sihamba se-East
Oh.
Jalo ka ha sa bolese ke mona ka lebaka la farakhane le bame ka go tsie mpe e le go ba yetsa mo ga kona mo go tswang teng jalo ka re ke ka tlhamana gore e tla go miswa go tsie ne tla mpe ena
e yini
abantu laba ba susa mpe e East e nge ba imele futhi
East na West njenga zihlangane nje nangalomhlolo Sangubona solinye. Manje ngisiza ngasho ukuthi nje impelele la. Sizwa? Angifuni ukulala nginani.
Impela.
Hey, hey, akunampa lapha. Kale sizwa senze. Senze angisuka. Hey.
Oh bafo.
Bafo.
Hayi izinto ziyahlangana manje.
Konke khamba kahle
bafo. Bafo. Ile mnandi. Chest.
Ile mnandi.
Oh money.
Sara kan tell kuma la.
Kuluma. So.
I want to talk to you alone.
Bafo. Angawu. Yini? Sengenze manje.
Uyazi ukuthi wenzeni? Ekhe bubuze ukuhlunga ukuthi vele nje ngakuthikela phansi. Njengoba sobele wagijima yababa, indoda ebengakufuni iminyaka.
Lala la Sharon, angigijima ngayo baba wakho yazo. Ngekubaba wakho ngoba kuhlonipha. Umama wengani yami. Uyezwa. Mina le mpilo engiyiphilayo, ingangilahla kunoma nini. Ufunani? Ufuna kwenzeke lokho kuwena? Ufuna kushona noma kunini?
Kodwa
Ya.
Ya. Uthulasi lo.
Eh, lala la Thulasi, ngisase busy nendaba zomndeni. Ngoba kancane ngifonela futhi.
Oh, really? Kuba ngihlele lana nendodakazi yakho. And the Barman's kids too.
Indodakazi yami.
Mhm. Ngizwe kahle.
Ikuphi la yami?
Isekhaya leleli nje.
Lala la yini ufunani?
Ingalele kahle. Wena you need to give back what belongs to the rightful owners. Sondela la kwa paradise. Uzothola izingane zakho, simple.
Lalela lana bhuti yeso. Malungalinge wathinta enya lezo ingane, ngisho unwele uyoyikhotha imbenge yomile, sizwana? Ngana nokuthunjwa. Asaba. Bafo, asambe.
So uthi yonke into ihlangene le?
Ah yonke into right nje.
Ngoba bayiza mfethu iyazi ukuthi
angibayiza.
Mhm. Uthi nike singaba uyiphethe yonke into. Eyidingayo.
Yeah, uzothola yonke into ifunayo. Ngicela inkanzana.
What?
Come here, man. What? You okay?
What?
I hope you're a man of your word.
Welcome to Ikasi Lab Show, where everything started. A Kaili Chanfan, 7784. Come, you will get some more. Kaili Chacho, I've been pine corn and fun. Welcome and enjoy your stay. Come on, undibona ndinjena ndingubhethe namhlanje ndingumrapper. Ndenzwe yiculture. Zwenge kase ziyangena bonke abantu bayenfela ngoba mna ndenzwe yiculture. Abanye bathi ndi sister, kune rap yinja. Yazi yonke lonto, ndenzwe yiculture. Ngiphuma be a culture.